Hello guys, ndabaramo kijeni zera ko mumeze neza aho muherereye kuri mikrofoni jone y'imbere. Uyu munsi rero sindi je nyene nkuko byama murabitsi ko ntakunda kwivugana. Ndafise umutumire uyu munsi. Reka imbere yuko twibwira baze ndabasabe abantu mutaragira subscribe. Please guys, mugire subscribe kugira ngo mubandanye muba update mu biganiro byacu, mubandanye mutujyohera natu tubajyohera murabitsi kare byo byiwacu. Rero reka twakire umutumire wacu. Lo amakuru yawe.
Ya ni meza.
Umeze neza?
Yego ndashimye.
Abantu batakuzi nabo bari kwadukurikirana turi kumwe nande.
Mbo muri kumwe na Neychris nkaba ndumuhirimbye mu Burundi.
Okay, yitwa Neychris nkuko mwavyumvise afite abastar n'abantu bavugana ibintu by'amantu zenya by'amapose menshi afara nka jewe mvuga mu mengana bancometse. Neychris, amakuru yawe kandi?
Yep, ni meza vraiment ndashimye.
Kaze cyane kuri imperi.
Merci beaucoup.
Neychris numuririmbyi afise indirimbo yitwa gute?
No stop.
Yeah, ni indirimbo yitwa No Stop. Muca moja kuri account yo ya YouTube mwandike No Stop by Neychris. Ni indirimbo nziza iryoshe cyane. Neychris yatanguriye ryari?
So natangiye kuririmba kuva muri 2014. Ndaririmba nafite team yanje JAGABAN team twe dukorana gusa bo boni baririmba 2017 ndabigizamo idee kuririmba turatangura kuririmba en groupe turirimba gushika 2019 turaraba iyo tumaze gukora tunavuga yuko na ntambwe twashitse ko nini ya wapi twagumye ajya nyene dufata strategie yo kuririmba umwe tusangure ka lesoro kuva mu 2019 ndatangura kimwe shatangura kwipanga ndandika imiziki ya gushika naho mu 2021 sorry ndirimbo yanje ya mbere no stop.
Neychris yatanguye umuziki 2014, ubu turi muri 2020, haheze imyaka 8 atanguye kuririmba. Ariko umwaka wa 2020 niwo mwaka wa mbere asohoye indirimbo yiwe ya mbere kandi ayifise ari yonyene. Kubera iki utanguye 2020 kandi ukaba ufise indirimbo imwe yonyene?
Yap, niwo ngitangurira kalesoro y'iwanjye. Si kuvuga ko mfise indirimbo imwe, turafise indirimbo mugabo turi en groupe. Ubu naho twatanguye strategie yo gukora mu umwe, niyo indirimbo yanjye ya mbere ngitangurira gusohora. Yap.
Kubera iki muri groupe mwatanguye strategie yo kuririmba umwe? Groupe yasambutse canke mwavuze ati umwe wese aje kwiba?
Groupe ni yasambutse, turacyari en groupe gusa twavuze ati reka umwe atangure kwiba turabe yuko hoba nayishanje basi muziki wacu.
Mwabonye kwanza groupe yanyu yitwa gute?
JAGABAN team.
JAGABAN team. Ndamaze kuyumva. Kubera iki none mwumvise yuko mukoze en groupe mudashobora gutera imbere ariko mukoze umwe ariho mwotera imbere?
Twararavye kuva muri 2014 gushika 2019 na ntambwe twateye imbere yo kuvuga ati ngo hari aba evaluation mu muri twebwe wapi tuvuga ati ngo dufate basi ndi strategy turabe yuko tubigenda bon dusanga kurimba mu umwe uko nyene.
Wewe nka Neychris wifuza gukora gute canke wifuza kushika he?
Mbo je nifuza gukora neza n'abandi ama aho gushika vraiment sumenya sinemera imbere y'iwanjye gusa nzokora n'inguvu sinzi aho nzoshika imana ivyizi byo gushika imbere.
Okay, wowe kubwawe wifuza gushika he?
Nifuza gushika ku rwego abandi bari ko nk'abadukuri mu muziki bibaye ngombwa ndabarenze bikunze. Yeah.
Kubwawe uri kurakora iki kugira ngo ushobore kwashika?
So nduko ndakora umuziki cyambere na mbere uri different no tumenye ne mu Burundi. Turaza amastari menshi nka mu Burundi wumvise gusa umenya abanabarundi abanabarundi me ndiko ndagerageza kuraba kununo kire kintu amenye wumvise ukumva indirimbo kuvuga ati vraiment umuntu umengo su mu Burundi no mu Burundi me kuna ririmba umengo su mu Burundi ya kandi yizeye bandanya nkuru ko onye vraiment bizomfasha mu gushika imbere.
Kubwa kugira ushike aho wifuza gushika ni wifuza iki? Bakora dukurikirana wewe kwifuza kugufasha canke ushake kugira ngo ushobore gutera imbere?
Sembera mbere nifuza kugira ngo nshike imbere nifuza support ziwanyu abamabye aba TV online n'aba present bo ku radio mudufashije mwebwe vraiment akibura ko twoshika kuko iyo uri mu upcoming urakora n'inguvu kugira ngo ushike aho ukeneye rero utaronse ama support nako kora n'inguvu za gute usanga ibintu byawe vraiment atanu bishika ifo ki mutuba hafi amadukora n'inguvu ndize yuko tuzoshika imbere.
Indirimbo yawe No Stop aho yashitse canko aho ikirashika uyu munsi uwe kubgawe hala kuryohera canke uvyakira gute?
Bo je ndajakira bon parce que niyo ndirimbo yanje ya mbere en plus YouTube yanje iracari nshasha. Yeah, iracari nshasha muri Instagram na Facebook 200 views bo si menshi kandi si make ndashima vraiment
gihe uyisohora ugashira kuri YouTube ukabona umuririmbyi Wiz Design hamwe na DJ Mario bashuwe gukomanta ku ndirimbo yawe wabyakiriye gute wiyumvise gute
bo vyaramaye intege gukora n'inguvu naragiye parce que ni ibintu vya ma inspiration nyereka yuko ivyo nziko ndakora ni ibintu meze bon il faut que mbandanya nshire mu nguvu nyinshi
Chris noye muririmbyi akunda ngambwe gucasha Burundi kandi yipfuza gukorana nawe
muririmbyi nkunda ni Big Fizzo wo gukorana nawe kuri umwanya vraiment no kubwira ngo ngomangura ni nuno parce que ndacyubaka kwanza kuri je ni yaragira yo kongera collab
nta bon shatse kuvuga muri imbyi w'indoto zawe natoboronga mu Burundi muri imbyi w'indoto zawe wifuza gukorana nawe
ni Fizzo nyene
Okay, Neychris kumukurangiza banza utugira kakapira gatoya ka no stop.
Say you give me love I never see. You die girl I never see. Girl I never see. Hey, obadi girl ngunubani nany. Nyaruka ngunubi wanje. Yeah, iwanje. Hey, ukanaka Africa, sishaka gutana nawe, girl, nawe. Cause uri umukobwa mwiza, uteye neza, karabo keza. My baby girl, uteye neza.
Yeah, okay. Twitege ndirimo, twitege amasanamu ya non-stop gari. Uriko urategura kuyasohora canke wapi?
Yep, soon gusa ndi mu kuyasohora. Yanganitse ubiki dushaka gutangura gushutinga video non-stop.
Muri uyu mwaka inyuma ya video ya non-stop twitege ibiki byo kuri Neychris.
Bo, bikogwa birahari kandi byinshi kandi byiza gusa. Kimwe cyose kiba gifite umwanya wacu umwanya ni wagera nzosora muzovyumva nzowabwira mufashe gusapotinga
okay Neychris katwashimire cyane
namwe ndabashimiye
katwashimire cyane rero namwe mwese mwakomora kurikirana Imperial TV twari kumwe na Neychris mwamwumvise no muririmbyi akaraza akabikora neza afise ijwi ryiza nkuko mwabyumvise kandi mubanda mu supportinga kuri channel ya YouTube yiwe ni
Neychris.
Yeah, Neychris mashoka ndamukagira subscribe kugira ngo mubandaye mubona ibikorwa byiwe. Muti bagira kugira subscribe kuri channel ya Imperial TV kugira ngo mubandanye mubona ibyiza byacu. Murabizi ko tutigira tubagusha no musino. Turabakunda. Ciao ciao.